Oui. Ah, yeah, I'm afraid to go. Tena mubwiye abyoroshe kuko ku buryo agumye agumye akomanaza umutima byogenda fu.
Funka. Aye mite mi ba mi.
Kavyonzi!
Yes, way. Yes, she will just know you for your new
run.
Nothing.
Who shall you?
Who you?
Hey, I don't want to you.
Come, Jonesy. Yaru Sanga and Yaruka. How much time do you know what Yam Yakongaho? Kunganegis.
Kaji wow.
Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's not funny. Is it funny?
Kina marama. Nyarutsa, ubwo nyene nyarutsa. Sevye, tushira kumutwe, shira kumutwe nyarutsa.
Yes we.
Arambiwe, je narambiwe vyo. Shira kumutwe.
Ibyo ni byagama.
Ndabiru kungene cabaye.
Mana ya.
Right.